Alright, so I wrote the song, kind of. My friend Ashley helped me out, and so shout out to her, because she's a baller, and she helped me with the lyrics. So, here it goes. Da 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 da